sisikawo chiko cha kutanga mukati fananidza nemi chiko cha chipiri mukati pafungwa shanu chiko cha chitatu Oh,